victory made your
hands. Uyu numwana wanyu Samson ndaziko ntarinda bibereye ariko ndabasavye mu ntegabiri.
I'm sorry, I beg your pardon. My parents, I'm sorry.
Ndigaye, ndasavye imbabazi, ndaravuga ijambo na rimwe. Narabatesheje agaciro mu kubata, nge ndiyo ntazi, n'iki kintazi. Mwishure
kakarota
ubuzima
kinani,
narahanurwa nkarahira motife ngo ni toto, baramanura nkarahira inshuti n'abagenzi bakananira, none raba ndiko ndarira.
My parents, I'm sorry, ibyo nakoze, I'm sorry. Ndabiziko bitabahesha agaciro. Oh, I'm sorry, my parents, I'm sorry, I beg your pardon. My parents, I'm sorry.
Ujya amahirwe azarimwe mu buzima, kandi igifite itangiriro kigira n'iherezo. Ntawudakosha mugabo si ngombwa gukosha. Narishe kazoza kanje ababyeyi mbabarira. Ibyo nabonye narabonye, none ndihanuye. My parents, ndavuze sorry. Ibyo nabonye narabonye, none ndihanuye. My parents, reka ngaruke mu ruhongore.
My parents, I'm sorry, ibyo nakoze, I'm sorry. Ndabizi ko bitabahesha agaciro. Oh, I'm sorry, my parents, I'm sorry, I beg your pardon. My parents, I'm sorry.
Umwana utakaye ntugaruka, ahambara urwaruka rwa Burundi bw'ejo. Munyeshure niwige ntusamare, upfishe ubusa ayo mahigwe besi twitesheje. Ndarira ndicuza, nesiyo menya higa tagufyina. Babyeyi mbabarira, nshuti zanje mbabarira, nakurikiye inzira y'abanyosha.
My parents, I'm sorry, ibyo nakoze, I'm sorry. Ndabizi ko bitabahesha agaciro. Oh, I'm sorry, my parents, I'm sorry, I beg your pardon. My parents, I'm sorry. My parents, I'm sorry, ibyo nakoze, I'm sorry. Ndabizi ko bitabahesha agaciro. Oh, I'm sorry, my parents, I'm sorry, I beg your pardon. My parents, I'm sorry.
Samson your boy from Malangar and Jizkugasak Warwa. Ibi namwe birabareba. Jonathan Touch, thanks my bro.